Takulandirani ndipo kupatsalani nkhanizi ndinetwesa ngosi poyamba na imidi yake. Akatswiri pa zandale atichisankho chapadera chala chiwiri cha vumbu atichisankho chapadera chala chiwiri chabweretsa poyera mavuto omwe alipo pa chisankho okhudza demokrasi ndi chikhalidwe. Ernest Ndwa akatswiri pa nkhani za ndale wati chisankho chapadera chichaonetsa chidwi cha anthu omwe chomwe chilipo pogwiritsa ntchito mtundu ndi zigawo komanso kulowa pansi kwa chidwi cha anthu pa chisankho chapadera zomwe zachititsa kuti ambiri asatuluke kukavota. Naye mmodzi mwa anthu olimbikitsa kuti amayi ndi abambo adzikhala m'maudindo mofanana viwemi chavula wati chisankhochi chasonyeza kuti ndale zinalowa m'malonda popeza amayi omwe ndiwotsalira pachuma alephera kuchita bwino pa chisankhochi. Tiye ndi ripoti lomwe walemba Western Kuta.
Malingana ndi katswiri pa ndale a Ernest Ndwa, chiwerengero chochepa cha anthu ovota pa chisankho ndi chinthu chomwe chimachitika konsekonse. Koma kuno kwathu zimachitika kamba kuti anthu amavotera zigawo komaso mtundu. Atindwa ali demokrasi imayenda bwino chifukwa cha anthu ovota, koma izi nzosatheka ngati chidwi cha anthu chatha ndi momwe demokrasi ikuyendera kuphatikizapo makhalidwe atsogoleri. Iwo apereka chitsanzo kuti chiyembekezo chinali chakuti zipani za MCP ndi UTM zipikisana kwambiri, koma sizinayende choncho popeza chipani cha UTM chilibe mphamvu zokhazikika mzigawo komaso mtundu ngati cha MCP chomwe chili ndi ochitsatira ambiri mzigawo. Momwe monso omenyera ufulu wakuti amaya azikhala maudindo mofanana ndi abambo aviwemi chavula wati ngakhale mzisankho zachibwereza mbuyomu amaya amalephera kamba kuti alibe ndalama ngati abambo omwe amazigwiritsa ntchito kuti apeze mavoti.
Ndali zathu panopo ikufuna makobidi ambiri koma chifukwa chachikhalidwe ndi chikhumbiriro mukwirizana nane ineyo kuti amaya ambiri amayambira mbuyo. Ndi chimene chimakhala chinthu chachikulu chovuta kwambiri kunena kuti amayi aja atha kukhala ndi ndalama zokwanira zoti zitha kuwayendesa nthawi yonse imene akupanga makampeni. Ndi chinthu chati chimakhuza uchikhalidwe ndi chinthu chikhulupiriro zimene tili nazo ngati dziko.
Chiwerengero cha ovota chinachepa mwina ndi theka m'madera ena pa chisankhochi chomwe amayi atatu okha omwe anapikisana nawo mwa amayi 22 omwe anapereka kalata zowavomereza opikisana nawo alephera. Maloma Zodiak, ndine Western Kuta.
Pakadali pano pampando wa MEC Dr. Chifundo Kachale watsimikiza kuti MCP yapeza mipando iwiri ya phungu kudedza ndi Nkhotakhota, a Ford yapeza umodzi kumzimba pomwe DPP yapeza mpando wa kansala kubalaka. Zotsatira za kafukufuku yemwe linachita bungwe la boma loona za ufulu wa anthu la MHRC zaonetsa kuti anthu amaulumali sanawaganizire pa mfundo zolimbana ndi nthenda ya COVID-19 mdziko lino. Muyankhula polengeza zotsatirazo, mkulu woyendetsa ntchito za MHRC Habiba Osman wati nkofunika kuunikanso njira zolimbana ndi kufala kwa nthendayi pofuna kuthetsa kupewa komwe kulipo pofuna kuthetsa kupelewera komwe kulipo kuti anthu aulumali osiyanasiyana nawonso akwaniritse ufulu wawo waza umoyo komanso maufulu ena. Madalitso Phiri wadzandiripoti ili.
Wapa mpando wapungiro wange na mafulu awa anthu la MHRC Askeda Lewis wati kafukufukuyi anayangana mbali zingapo kuphatikizapo kupeza kwa mauthenga.
Kafukufukuyi tikuona kuti mauthenga okhuza COVID-19 ngakhale anthu amaulumali anali nawo mauthenga amene wakuti kudziko kuli COVID-19 imafalisidwa ndi kachirombo ka coronavirus, koma tipeza kuti mwina mauthenga okhuza kuti tingapewe bwanji, kuti ndingapite kuti kapeza chithandizo, ndingapeze kuti kapeza mwina vaccination kapena katemera. Mauthenga ngati amenewo kwa anthu olumala amapeza mwamwina sanali mauthenga olondola. Mupezanso kuti ngakhale chiwerengero cha anthu amene akhuzidwa ndi COVID ife ngati dziko la Malawi ndi mayiko ena mbiri mu Africa muno tikulephera kudziwa chifukwa kaja kamabweresa mauthenga onena kuti lero kwa mwalira anthu mwakuti sikakunena kuti anthu aulumala akhuzidwa bwanji.
Ndipo Simon Munde omwe ndiwogwirizira mpando wamkulu wa bungwe la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA wati kafukufukuyi ndi phunziro kupita chitsogolo.
Phunziro lalikulu kwambiri limene tatenga nilonena kuti anthu olumala anasiyidwa kwambiri ndi chinthu chimene mwina kwa munthu wina aliyense olumala m'malawo munomo chinayi chodziwikiratu kuti tinasalidwa tinasiyidwa ndi kuti tsopano kubwera kafukufuku amene nzotsatira zakezi mwina ndi mpata wina woti ngati dziko tinayeneranso kuganizirapo kuti kodi upita chitsogolo tikonze zinthu zotani ndi zotani.
Kafukufukuyi anachitika m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre, Zomba komanso Mzuzu. Maloma Zodiak, ndine madalitso piri.
Ndona wazachuma, watisizo na kudigu jota msonko pa mafuta opikira, unga tandize otita mtengo kulitila mafuta wa mtiko lino. Neneli wa mundu na wa Williams Banda, watibome msonko u. Ana uchota mchaga ja 2017, mtengo mafuta unabidirabi kukwira. Komabe, iwa atiboma liuniga bimpo, labungwe lima kampani zoenga mafuta mtiko muno la Cooking Oil Manufacturers Association of Malawi, pofuna kuona tokorola Nkhani. Winston Gaimira, alindiza mbili mulikoti hili.
Kampani zoenga mafuta upigira, ama zilola kuloetza zipangizo zopangira mafuta wa ntziko lino, wabanda kulipira nsonko, malinga nandine neli munduna wazachuma aulia mzibanda. Kumando ndumegoi, akuti siku za mafuta upigira osaenga, omwe ama watenga kuti indikatundu yemwe kampani zoenga mafuta, zingate kumabanga ntziko lomwe lino, pogulisa nchiro mbe umonga soya, mpenda zua ndinteza. Pomwente nguwa mafuta upigira osaenga wakwera padziko lonse, abanda ati unduna wazachuma, suo kutira kuti kuchosa nsonko wa VAT kungatandize kuti mafuta upigira atsike ntengo nziko lino. Komabe, neneli wa unduna wazachumayu, watiboma liganizira pempolo mwe bungwe lao enga mafuta ali lipeleke pankaniye.
Makampano osi amena wabanga mafuta, alipa skimu, tomwetima yichula kutu industrial rebate. Marola anthu amene akupanga zopanga zinthu kuphatikiza popanga mafuta kuti asayidikire msonkho ina yonse kuyemwala ye amalowesa katundu wawo. Chaka cha 2017 msonkho wa VAT mafuta unachosedwa mafuta wanapitira kukwera.
Koma mtsogoleri wa bungwe la kampani zoenga mafuta opikira mdziko lino la Cooking Oil Manufacturers Association of Malawi apita Goma wati kuchotsa msonkho wa VAT ndi njira yokhayo yachangu yomwe ingathandize kuti mtengo wa mafuta ophikira utsike.
Makampani amene tili ndi makina tikugaya soya kaya mtedzawo makhalidwe kupanga sidi nde zotsalira zakezo zimene zimakhala mafuta mbewu imene imagwira kuti ukapange mafuta ndi mpenda dzuwa nde kumala kuno sizimapenda dzuwa wakwanira.
Pakukwera mtengo kwa mafuta ophikira komwe kwachitika posachedwa apa botolo la 1 liter tsopano akuligulitsa pa 2300 kwacha kuchoka pa 1,700 kwacha. Malomwa Zodiac, kunukulirongwe ndine Winston Kaimira.
Kukula kwa ntenda ya nkawa kumasa mchiridozi papakati pamuna mtziko lino kwa jiritsa gululina lodziwika kuti In the Shoes of Men likonze zokambira nazo kuza zina zomwe amunawa ama kumana nazo. Malinga na ndiomwe akonza zokambira nazi cholinga kufuna kutetsa mchiridozi pa umwe wakula pakati pantho amuna. Izi zikudza pamene malipoti a polisi akuonetsa kuti anthu oposa 180 adzipha chaka chino chomwe ndipo ambiri mwa iwo ndi amuna. Awoka Gondwe ndi mmodzi mwa anthu omwe akonza izi.
Pali zambi zimene zika kuchoka kwa zimene zimasikulira pa moyo wathu zimene zikoza kuzungusa munthu abambo pati za mwina kupezeka ndi matenda ngonagona zimatabweresa mavuta kukhumudwa ntenda kukhumudwa kuti timene tingaipange tingaikonze motani ngati azibambo tingathandize motani komanso makanizo angwiro a munthu abambo anga amezemera mpangiso timene akhale ngati wapsinjidwe kwambiri ndizo mavuta ochuluka magawo sena siyana kaya maanja mwathumu makometu khala mu zintchito kuti zimene zozo zikamamvuta munthu abambo azipanga bwanji mtsogolo nanga moyo wa wabanja wazogona na izi zikamamuzunguza mutu wake angachite motani so nemoso aphunga mene tipo malai muno tizakhatupika mwayi kuti anthu azidikana kuti munthu abambo nayenso ndi munthu akhonza kukhudzidwa ndi mavuto osiyana siyana pati zapo kukhumudwa komanso kutha wabanja business zibwenzi zimene zimatha kukhalapozo ndipo tizakhatuwunikana kuti zikamuchitikira munthu abambo angatani angatepese thandizo kutipo so pazapo zikamwayi uno tikuambiana tifuna tikwanisa uno timina sogolo mwana kambo panzanga kuti patopezeka mwina helpline line yachithandizo ya phone kuti munthu abambo asamamangike pofuna kupeza chithandizo azitha kukhala nayo namba ina yake kuti yaulere kuti azitha kuimbirako atule nkhawa zake athandizike malo momangoganiza njira imodzi yokha yochepesa mavuto monga njira yakudzipha abambo ambira kudzipha popeza kuti aona ngati kuti kulibe chithandizo china pine ngatha kuchita komano ndikuona kuti sizoona chithandizo chikhozopezeka ndipo chilipo chili pafupi nawo ndithu abambowo chofunika ndikulimba mtima kumasuka kufikira mene tizoti akhoze thandiza kugawana naye kuti nafenso tithandizike ndizotheka kwambiri.
Mangizu wa bomu mbaza malamulo ndi malo ya chipani cha DPP ati apereka mfundo zao zomaliza. Pamlando mwe chipani cha DPP chufuna kutibualo ligamule kutijisanko cha presidenti chumwe china chitika mchaka cha 2020 chinalicho satata malamulo. Atabo chaka kanyirenda ndi lawyer wa chipani cha DPP a Charles Mhango atsimikizira Zodiak kuti pano akudikira bwalo kutuli wapase tsiku loza gamula ngati nkoyenera kuti mlanduwu upitirire kapena uthe. Christopher Sande ali ndi ripoti.
Pa 30 September chaka chino bwalo la malamulo ku Blantyre inalamula mbali ya boma ndi maloya chipani cha DPP kuti apereke mfundo zawo zomaliza pa mlandu omwe chipani cha DPP chikufuna kuti bwalo ligamule kuti chisango cha president chomwe chinachitika nchaka cha 2020 ndi zisango zina zapadera za pungu ndi makansala kuti zinali zosavomerezeka. Mlangizi wa malamulo Atabo Chakakanyerenda wati iwo anapereka kale mfundo zawo ku bwalo. Iwo anati pano akungodikira bwalo kuti lipereke tsiku lopereka chigamulo chake pa mlandu uwo.
Ifeo tinapanga lezi fundo zathu 8 zomena kuti nkhani isapitilire. Ndiye masubmission zomene tikupangawo ndokhuzana ndi kuti nkhani isapitilire osati kuti ma presidential elections kapena zisankho za phungu ndi makansalazi kuti azilange na lifai. Ndiye zitengera ndi mmene akhoti agamulire akagamula kuti apanga na lifai apanga akuzana nafe iseyo mfundo zathu ndi kuti kesi sipitilira.
Lawyer wa chipani cha DPP a Charles Mhango nawo atitsimikizira kuti anapereka kale mfundo zawo zomaliza pa tsiku lomwe bwalo linanena izi. Bwalo likuyembekezeka kupereka chigamulo chake mkatikati mwa masiku 90 ngati kuli koyenera kupitilira ndi mlanduwu. Mbalo mwa Zodiac kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Christopher Sande.
Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Twesa Ngosi.
If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between.
All soaps wash.
Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy?
Protex!
Good health starts here.
Takulandira ninso mu nkhani izi nthatsiku lomwe likuyenera kupitiriza kumva apilo yomwe apika manondo a McDonald kumwembe nda Rafael Kasambala anachita pa mlandu ofuna kupha apompwiyo. Mneneri wa mabwalo a Gladys Kondwe watsimikiza kuti zakusinthaku kuchoka pa 4 November mpaka tsiku lina mtsogolomo. Amanondo akumwembe nda Kasambala anawapeza ulakwa pa mlandu ochita upo ofuna kupha mkulu ona za chuma apompwiyo. Mwezi wa September mchaka cha 2013 ampuyo anapulumuka pa chiwembucho koma chinawasira mabala azipolopolo. Bungwe la Tobacco Association of Malawi Tama labwerenza kuchenjeza kuti dziko la Malawi athakuliretsa kuchita ulimi wa foja ngati mchitidwe olemba ntchito ana mminda ya mbewu upitirire. Mtsogolere wa bungwe la Tama Abel Kalimabanda wanena izi lero pomwe pazokambirana nda tsogolere amagulu alimi amaboma asanu mchigawo chapakati. Koma mmodzi mwa tsogolere amagulu ochoka usalima Nelson Kabuma wadandaula kuti kusafuna kusintha kaganizidwe pakati pa anthu ndi vuto lalikulu lomwe likukolezera mchitidwewo. Chimomwe padata alendeza mbiri.
Kugwiritsa ntchito ana pa ulimi ndi vuto lalikulu lomwe nthambi ya zaulimi wa foja likukumana nalo. Mtsogolere wa bungwe la Tobacco Association of Malawi Tama Abel Masaja Kalimabanda wati ngati kampani zina sizingatsatire pangano lotetsa vuroli pofika mchaka cha 2025 dziko la Malawi athakuliretsa kuti lisamalimenso foja komanso kutumiza maiko ena.
Ngati anawo titati tuwatuma ntchito ngati ya foja tikumanaso ndi masoja tinakumana mzaka ziwiri zapitazo kuti foja wathu samaloledwa kudutsa zipata za maiko ena dziko lapansi chifukwa choti poganiza kuti foja timagwiritsa ntchito wana.
Ngwera Tama lero lakhazikitsa ntchito ya miyezi iwiri yophunzitsa alimi ake pakuyipa kwa mchitidwewu ngati momwe dziko la Malawi linasainira. Modzi mwa alimi omwe ali pansi pa bungwe la Tama kuchoka ku ntchisi a Oliver Moses wati kusintha kaganizidwe ka anthu ndilo lakhala vuto lalikulu.
Munali zochezo zambiri zomwe timakumana nazo pena malankhulidwe amakolo anaja komanso ena mwina maringa anaja ngati njira choti chizasakira ndrama makoma kagwiritsa ntchito alimi akulakula amina malima foja ochulukirapo.
Kafukufuku aposa chedwa wa nthambi yochita zakafukufuku anasonyeza kuti anthu 38 mwa anthu 100 aliwonse ochita ntchito za ulimi amakhala ana kuno ku Malawi. Ndine chimwemwe panata mulomo wa Zodiak.
Maiko akuvuma komanso kumwera mu Africa awapempha kuti ayambe kuyika chidwi chokwanira pa ntchito zokonzekera ngozi za dzidzidzi zomwe zikuchuluka maikowa kamba kakusintha kwa nyengo poyika ndalama zokwanira. Mmodzi mwa akuluakulu abungwe la Africa Risk Capacity ARC aluse cha mdimba Nyerenda apereka pempholi kusalima pa msonkhano wa katswira za malamulo a maiko akuvuma ndi kumwera mu Africa ponena kuti nkofunika uchitapo kanthu msanga pamene maiko ambiri mu Africa akuvutika ndi kusintha kwa nyengo. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu kunduna wa zaulima Gertrude Kambauwa wati boma la Malawi likukambirana ndi magulu okhudzidwa kuti likhale gawo la mgwirizano olandira thandizo lokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi la ARC. Tine ndi ripoti ili lomwe walemba Joseph Mazizi.
Maiko amene ali mu bungwe la Africa Risk Capacity ARC anasainira mgwirizano ndi bungweli ndipo tsopano akuwapempha kuti avomereze ndondomeko za bungweli kuti ayambe kupindula mokwanira ndi mathandizo osiyanasiyana okhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la ARC maiko akumvuma komanso kumpoto kwa Africa aluse cha mdimba Nyerenda ati nthawi yakwana yakuti maiko ayambe kuyika chuma chokwanira pakukonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi mwakuti kuvomereza ndondomeko za bungwe la ARC ndikofunikira.
Maiko akapanga ratify treaty imeneyi adzapitiriza kulandira nawo kukhala nawo mamemba a ARC komanso ndi kulandira uphungu ndi upangiri umene ARC imapereka kwa maiko awo amene ali ma member states. upungu meneo uli munjira yo watandiza maiko kukonsekera bwino pa woni kapa jizongi tumati ele woni kuri ate kumazindikira zo ngozo kwa mazizi zimene zingate kuwabeza kumaso ndi kuta ukonsekera nsanga kumaso bali ndondomego zina zo kuza nandi kubeza mai wama kubili
akadaripa no mmozi mwakulu akulu kundunaona za ulimi agetro dikambaua atitikwa lino likunikira mfundo za bungweli risana pange chiganizo chokazikika chofomereza ndondomego zi
nchito yao ya African risk capacity ndutandiza maiko kuti pakaoneka zovuta za dzidzidzi monga kusefukira kwa madzi kapena hirala akuzotandiza maiko zikachitika mdziko dziko limanena liyangane zomwe chuma chimene lili nacho kutenga somwina kuma sectors ena mu budget yake kuti ikagwire nchito yotandiza anthu amene akudzidwa koma kudzera mbungu ilili ndekuti dziko silingoyangana zomwe chuma chimene lili nacho paloka kama sonde kuti chifoti bungwe lilatha kupeza chuma kuchokera kuma sources ena ndi dziko lijeli mathandizika bwino ndipo somansanga
bungwe la maiko angrizano amu Africa la African Union pamsonkano wake wa 2012 lidapanga chiganizo chokhazikitsa bungwe la padera la ARC kuti lidzithandiza maiko pankhani zokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi m'malo mwa Zodiak kusalima ndine Joseph Mazizi.
Hapa ndipo ntsikizilo pa nkhani koma tisanasiyane tione nsomiti yake. Nali ndi ine Twesa Ngosi zikomoko kukhala nafe welingani zambiri pa samba lathu la internet.
Kuchira ndi accents. Kuisa ni nchito mainits osa jepila.